Chajambisa mafanzi chudari wine. Chatungi zaachipaya rangu wa tindindi.